abakamyi rero mu gikorwa cy'abakamyi kwa rukozi byansi ni bya kirizo no gukama amasugi kurabutsa igikuyano hamwe no gukoma amavuta carazira rero gose ku mukamyi yabira umugore atarakukuruka umva ntiyashobora kurongora umukamyi rero ngo yaramuka kubaganye mu njoreke nagahanga ngo yaragahaka nguvuga bacha baka kumwica nko kuri mwezi wewe bavuga ko yoba yamatambana kimito yabona ko hari abariko barakibukana mu kajoro ngo ntiyari nakubaza ngo ahita chatera abakamyi rero bari bamwe numvuga mu banyamabanga b'ibwami kuko baba bafite ibikorwa byiharije ibwami bifise n'imiziro kuko urumva nk'abakamyi ko batari bari kuriwe kurongora uyu munsi rero nitwavuga ko abakamyi bakibaho kuko kukirimba ngiranire nagizwe n'inka gusa ariko none munsi hariho abantu bagije mu banga atandukanye kukirimba cy'umukuru w'igihugu bashobora kuvuga ati ibikorwa atari naka gikoze naco dushobora gukora kibatandukanye rero nuko bakumure atamiziro ariko nabone ibaza ko utucu uvuga ngo nzoca ntora umugore nganye mu kirimba bisa nabyo
ariko hari bashobora kubakura
ariko ntibibujijwe ego nanje nibyo naringira mvuge naho bitabujijwe no musi rero twovuga ko abakamyi ari umuntu wese akama amata umuntu wese akama tumwita umukamyi bitandukanye n'abakamyi byari banga ryakogwa byari banga ryarangurwa ibwami ku ntwaro ya cami
Kazoza FM, be your own boss.